good. Come on, na na na.
Everything we do.
raquete tenemos?
I asked him, he said curiosity. Yeah, I'm just trying to lift it 1 inch with curiosity.
See, everybody's curious.
Okay.
Da 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 da
I'm gonna fucking kill you, motherfucking bullshit. Do it instead. Yep. Hey!